Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke loxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuleke lapha ke siphethe umdlalo kubuphakathi kweqela leKaizer Chiefs kunye ke neqela leCape Town City leCape Town Spurs. Kaizer Chiefs ke lapha iphumelele lapha ngo-3-2 baphulaphule amanqaku kaKaizer Chiefs inqaku lokuqala faka phaa ngucastile umfana omdala ngenxoko yakokwabo laze ke inqaku lesibini lafaka phaa ngutshivivaro laze inqaku lesithathu lafaka phaa ile nkokanyana ke yakwachristian sayile baphulaphula abe ke iKaizer Chiefs sibeka endaweni ebantsiyo yempumelelo baphulaphula qabaqaba ke singene ke kumdlalo namhlanje baphulaphula sijonge into yokubana ingaba zeziphi na izinto ezithe zabe ke zichana iKaizer Chiefs okanye zinceda ke iKaizer Chiefs. Okokuqala nje sizawuqala phaa ke defender yeKaizer Chiefs senta pek yabo pa bekudibene pa uDixoka kunye nomsimango okokuqala nje mfana omdala nga uDixoka lo ungaka ukumphumza kancinci ukudibanise pha umsimango kunye nokunye ke nonjabulo ngcobo pha kula defender yaqela kule Kaizer Chiefs uDixoka lo mfana omdala ke kukhona ukusuka late pha kuye mfana omdala ekusingathi naye uzothanda uba ngumaputen pha kula defender ke yaqela le Kaizer Chiefs baphulapho liqabaqaba singene pha kwi right back yaqela le Kaizer Chiefs pha uRefrosla ngake uRefrosla mfana omdala ngaphunyuzwa nje kancinci pha kuye kubuyiselwa pha uSolomons pha kula right back ajonge ndokubana angaba na uSolomons mfana omdala kanokwenza ngcono pha kuRefrosla baphulaphule singene ke pha ngaphakathi kwimidfielders eqela kule Kaizer Chiefs uzamile ke pha uCavin Johnson ukwenza ngohlobo ke lathi ke bese uzobe ngawo ke umdlalo okanye besizobe ngawo ke iskimi seqela kule Kaizer Chiefs apho besithi ke sicenda ukubana ke umfana omdala angafaka defensive midfielders ezininzi makafaka nabafana abancinci amix enza into enzela into ukubana ke bakwazi uattacker ewe kumfakile pha uNkosi Ndiphile Ngcobo mfana omdala faka pha umduduze shabalala wafaka pha ke emveni kwabo pha ezazeke thinise balu castelo kunye ke no Joseph Mart umfana omdala waze ke pha phambi kwabo kwafunza pha ngodole kunyalela inkwenkwanyana kwa TV Varo singene ke banzi futhi sizawuthi ke ngomfana omdala uzami lokwenza ukuxuba abafana abancinci abadala kodwa ke nga kwi game yasibene umfana omdala ke ungafaka defensive midfield enye phakathi kwa Marte kunye no Castillo uze pha ngaphakathi ke esazike thini sebala ubuyisele pha umfana ke kaMoti abe khona kubakhwenkozo wathuma aqala umdlalo azadibana pha noNkosi Ndiphile Ngcobo adibane pha nomduduzi shabalala uze uthi ke ngoxa ubethele lapha isikhonkwane sakwe team yakho selelida ufake defensive midfielder yakho phakathi kwaMart kunye ke noCastillo kunye nomthethwa umntozo wafika bahamba isitshixo defend ngo apho so defend ndokubana ngoku ufuna ipoints zakho sibekwe lakho icala why u defend umdlalo saqala mfana omdala uze phakathi kodole noChivaviro abe khona umfana ke oqala imatch pha ngaphandle xa kuthe kwabuya pha uDupreze yabona ke xa wenze kanjalo umfana omdala ke wabeke ngokumcimbi uthande ukuchana pha kwiqela ke leKaizer Chiefs kube kugqibeleni ke baphulaphula into ebalulekileke kuku-attacker not ukudefenda izezi defensive midfielders zakho umfana omdala ke azisebenzise ke xa etshintsha umdlalo yabona ke xa etshintsha umdlalo umfana omdala ke angazisebenzise defensive midfielders zakhe ke ngoba ke kugqibeleni ke uMarti unyana lomfana ke wa lo Martin nalo mfana kwa Castillo umdlalo wabo bafana badala uthande ukufana kuyaphake kule nkwenkwanyana ke yakwamthethwa into ebalulekileke into yokubana ke aqhuba abafana abancinci ke bazokwada kubana bagijima yabona umduduzi tshabalala Nkosi Ndiphile Ngcobo samkelo zwane abafana abadala baqutywe phaa ngumoti babheke phambili babanjelwe phaa yi-defensive midfielders defensive midfielder A1 phakathi kwaCastillo noMarte ibe khona indoda ehlalayo phaa ke esazekutheni sebalegade umonakalo phakathi kwe-defender kunye ke nee-midfielders baphulaphula kusoyam ndodwa ke nani ke ningake ningene nitshuke into yokubana ke niva njani kumdlalo namhla anje ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.